ndĩrĩkwo mama ntuko ĩmwe irĩa ndarotere ndĩrona paipu ĩtĩka nkaigua paipu ĩrĩtwo kuuma itakia itakia
Center as water. Yes. Hallelujah. Yes. We praise God.